Mirije kona indi mana nzayoboka mukiganza cyawe Elohim niwe harimo byose byanjye ejo hazaza naho ndashinganye ejo hazaza naho ndashinganye nzamunambaho
Yama yama horo.